Kigali Nightland irimo gusorezwa hano kuri BK Arena nuko batangiye warm up niko nubundi hano barimo gukora niko barimo gukora nubundi siporo zitandukanye ngororamubiri nuko urimo kugenda ubibona nuko ubibona rero abanyarwanda bitabiriye abanyamahanga bitabiriye nta muntu waruhejwe muri iki gikorwa ni igikorwa cyitabiriye ku rwego ruri hejuru.